bashirozi fumye ni pokwangala moneno bana malekula akakene kandala man katutule fola tukabo fesha mano tupangira bana bakwikala
Tata Joa, lesa kutirimbi ali kupala ne chupo chisuma numkashuwa mano lelo pamlandu walunkumbwa nechilumba mwakwata mwaletelela umwina myenu ngati alande komwa puma haikona twakana gender based violence lekeni Yesu Kristu abe chimbusa mukalamba mukatika mayanda Yesu hallelujah Japhet the amazing ululwi mbote ine na kumisha kuli message ya shimikilepo batata a cry of a woman by Apostle Anthony Mosoko more grace papa more grace